Vugate abakunzi ba Zack TV.
Abakunzi ba Zack TV. Zack Tag TV.
Gira subscribe.
Sack plies.
Chimbere imboga mboni imboro imboga.
Isaac TV.
Hello, abakunzi ba Isaac TV aho muri hose aho muhereye hose habangaye ubujumbura mu gihugu hagati canke handi hose kwisi. Murazi turabakunda cyane. Hama wewe utaragira subscribe bro muri kuri home ibintu byinshi cyane. Hama nkuko mubizi kuri micro none ni je Santa la Talita. Behind camera Juma Jux. Hama rero uno musi bro mwihangane. Muraza gutwenga. No musi, urazi twari tumaze iminsi mu bintu by'ubuseriyeuse bwinshi. Ariko no musi vraiment ni gutwenga nanje vraiment numva mood yo gutwenga. Hama rero twagiye muri quartier turatembera murazi twe nta muntu n'umwe twirengagiza muntu wese. Murabizi. Tubaze rero twumve abantu ukuntu bumva ibintu. Hama rero Juma Jux tugende. Murabe ntimusigwe kuko uno musi vraiment muraza gutwenga gushika.
Desire.
Ala nk'umuntu ari mu Burundi umwana yavukiye mu Burundi aba ari mu Burundi avuze ubwenegihugu bwo mu Burundi ama umuntu avukiye mu Rwanda afite ubwenegihugu bwo mu Rwanda umwana avukiye mu ndege ntaba afite ubwenegihugu bwaye
ko mu ndege
ama nshaka mvuga ikintu hama uci ubwisubiramo ndaza kugivuga nyarutse naho nasubira mu nyarutse nti imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro
Chimbere imboga mboni mboro imboga.
Tetsire. Ikindira nyandwa sho indwimbimbo.
Nyandwa sho imbimbimbo.
Tadzie kanda kushimi chani na kote. Na kushimi na kote.
Yego.
Sare. Mama ni sawa.
Ni sawa.
Medzenet.
Yego.
Jeni twa Santa na ni twa gut.
Jeni twa Aisha.
Aisha. Ndawo ni kura danda zimyembere nga udandaza nkahanga.
Nyembe nganda ndazibiri sengani umwe sengani tatu sengani.
Itatu sengani ndumva brema ubu nta mwana tata ari imwe
emwe bose barajya bose kabisa n'ufise kibadara gy'imyembe
mugaje tutuntu sinatumenye tudurunduke
utu dukora mu macenga y'imikate tutwita bureti
bureti mama je shaka nenda kwibariza akabatu umubunye urana nk'umwana avukiye nga mu Rwanda bari mu Rwanda uvukiye mu Rwanda bari mu Munyarwanda mwana mvukiye mu ndege nawe uce bamwita gute abafite ubwene gihugu
mu ndege none ari mu ndege urumva bari mu ndege ntuba tuziye yari karavani yari karaje aje azananye indege agashikira mu Burundi tumwita mu Burundi
oya apana ntavukiye ngo ashikire nga avukiye nyene mu kirere
eh tusha tumwita uwo mu kirere nyene urumva nuko nyene
mama gahundwe na gake
aga
agahundwe
agahundwe
gahundwe urazi ko dukunda kuvuga ngo umuntu yaguye mu gahundwe ngo cyane ngo ndaguye agahundwe na gahe
gahundwe je menyere numva bavuga ngo agahundwe umuntu gutangara abonye ikintu agatangara
mama reka tugushimi
merci
dada ni sa
sao
meze neza
yego
mwita
merci now
merci je ni twasa ntana ni twagute
ajrel
Shreine, na dikiru ndufise cyane.
Itwa ishimwe Ajrene.
Ah, ugamo yakangaye.
3e ite.
Okay, ndakubwiye ikintu usubiremo. Usukandura nyarutse kuko nanze nza kuba ndiko ndanyarutse. Nti imbere y'ingoro mbona imbaga imbere y'ingoro.
Suramo kandi
nti imbere y'ingoro mbona imbaga imbere y'ingoro.
Nti imbere y'ingoro mbona imbaga imbere y'ingoro.
Aho ni wanyarukije witonze bifatanye nyene bibe nk'ijambo nti imbere y'ingoro mbona imbaga imbere y'ingoro.
Nti imbere y'ingoro mbona imbaga imbere y'ingoro.
Sawa rero Arlene, urakoze.
Sawa na urakoze.
Urakomeye.
Yego.
Cyane nitwa Santa nawe nitwa gute?
Nitwa Eveline.
Narindi zine?
Yibura.
Yego. Je ndaguha gati ngakubwira ndakubaza utubazo tubiri. Wana umuntu avuke mu Burundi bari mu Burundi mu Rwanda akaba ari umunyarwanda. Hari umuntu avuke mu ndege naho yabafite ubwenegihugu bwa.
Ese
umwana avukiye mu ndege naho yagira ubwenegihugu bwa.
Ko mu Burundi.
Sawa na turakoze. Urakoze wamongeje wampa urakoze no kumpakaganira.
Sawa.
Umeze neza?
Ego.
Witwa gute?
Mie nitwa Mukeshimana Nadia.
Mama none umwana avukiye mu ndege ayo bafite ubwenegihugu bwe.
Yoba?
Afite ubwenegihugu bwe.
Mutakwavuye mu kirere nyene kubera umwana avukiye mu ndege umva wocha umwita ucu umwita gute.
Turati rero abakunzi ba Isaac TV.
Abakunzi
ba Isaac TV.
Abakunzi Oya vre magic.
Ba Isaac TV.
Isaac TV.
Gira like.
Like.
Gira comment.
Gira comment. Yeah.
Gira na subscribe.
Yeah, nazimia sasa.
Oya vuku kwa nyene gira subscribe.
Eh?
Sema kituna siki. Gira subscribe.
Sa?
Subscribe.
Sas. Oh yeah. Sas. Oh yeah.
Kaka ni sawa.
Sawa.
Meze neza.
Yego ndashimye.
Je ni twa Santa. Nawe utwa gute?
Jawe. Je ni twa David.
David. Ama ndesha ka mvuka kanu. Ama ugerageje kugasubira. Ndaza kunyarutsa nawe uranyarutsa. Nti imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro.
Imbere y'ingoro mbonye imboga imbere y'ingoro
nyarutse mbwa kandi siko navuze nci imbere y'ingoro mbonye imboga imbere y'ingoro ama rero je twareka ndagushimira urakoze
sawa na mama urakoze
hama kazi keza
yego
none kuri mu makuru senyene
yego
musi mwiza
sawa
chance vugate bakunzi baze act
Abakunzi Partage TV.
Gira subscribe.
Subscribe.
Gira like.
Na comment.
Turabakunda cyane. Abakunzi ba Partage TV vraiment abibonye mwabibonye njenga anye. Tuma jokes laute. Utufate ngaba mu babute natwe ntihama namwe. Twa sezere twabwira ko tubakunda cyane ntituzobareka hamwe nyene murabizi ni mwaho mtiko na mwaradukurikiye mubandanye mudukurikirana amaki kuryoheye ugire partage bien sûr ugire partage n'abandi babibone si ukeneye gutwenga wenyine hama tubaseze tubabwira ko tubakunda cyane hama namwe muraza kuvuga vraiment mwovuga ngo nukwigirisha ngo nigirishije gutwenga namwe muraza kugira muri commentaire mubwiye cyo mubivuze ko vraiment murabe namwe murabe ko muraza kuvuga ko covid atwengete Ama rero bye bye turabakunda cyane bizu mwa
Isaac TV oh.